Omni adehye wo ho kire se onumonyamfo Rebecca yeboa wo ye aban awura ana krache ya wo ho no hwe e na ye nyina mfiri wo isan se na dwuma wa ye wo ho no wo moni aso papa papa ntina nanu mo ka kye nanado se won hwe na wo ma wo no antena ho no nto na dwuma wo ye so
Nananum echrem a omu DCE efri braga na mampeni ebo ni din edene ba ye no. Wa ye ejuma den pa chre se. Efri bra wa sa siye so ye ejuma yin. Bibiye ni wa ye diya shanin sa wa fe dida. Bibiye muno o ye ejuma na o ye ni ye edi mamen sine no. Wa buwa ma sumjwe pa 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 na edi hini ewa mpote mwo. E non sunti na ene wa diwa no tumubi. No adia disre diya tu gana mampeni. Nanadu dan kwe Akufo-Addo enim se. E kwa base o ye ejuma ye fo. DCE ni MC fo ne diya. Na wa saka Honorable Rebecca Yeboa no de na bebiem na adwuma pa wo frase no watimi aba bewiem
this year de na maye ewran adwuma de wa ba ba die e wo adwuma ho bi agya no fa no aso ani a ge de ye nyina ye ade tiafo ye nhwe asuofo bridge ye ne pola amamfrom di nhie e ya no makosai se nsuo yiri na wo nyina ye wu e fa bi niema e fa nkwala Mami the greater by Timu Fria, Kofa, Samai, Saba, the Sinka, Zuma. This is for Abako, you will be sad. What pay greater, dear, I can't see a woman crying. Would you by the quiet anybody in Pantamu, Patamu, who have been in Crow Twana there? The end in Persuasion there, where you be at Makama.
If you come as a bank.